ibintu byari bimeze ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 1990 Rusama, ni mu kigo Hana House Family. Abakaba bari baramutse baramura abakenyezi n'abigeme bashika 20 bari bahejeje kwigishwa umwuga wo kubarira. Aha rero bakaba bose batashye rero baronkejwe impapuro zemeza ko bazi kubarira, certifika mu rurimi rw'Igifaransa. Umwigisha wabo arashimira byimva mutima watanguje ikigo Hana House Family.
Mbere nacyo mbanje gushima ndashimira Imana umuntu yatanguje igikorwa cya Hana House Family, agatanguza umugambi w'abakenyezi w'umukenyezi haguruka. Novuga ati Imana nayo imuhezagire ndetse imwongere n'imigisha, ndetse yiyumviriye igikorwa cyiza, igikorwa cyo gukura abamama bagakura amaboko mu munsi biciye muri umwuga wo gushona. Novuga ati Imana imuhezagire. Hama icyo nosaba abantu twese turi ngaha ni uko twosenga, tugasenga Imana iki gikorwa cya mukenyezi haguruka kikagera kure, kikagera hariya ruguru ahantu hose, kubera hariho abantu benshi bashaka ubumenyi. Novuga ati abashyitsi tuze twame dusengera iki gikorwa. Hama ikindi nacyo nashaka gutera intege abavukanyi banjye ndetse n'abana banjye, nashaka ndabatera intege jyewe muri uno mugambi ni jyewe. Novuga ko ndi imfura yanyu, ndabateye intege jyewe nize muri kino kigo. Uyu munsi nkaba ari jyewe ndicyo ndafasha abavukanyi banjye, rero ndabateye intege muze mutangutse imbere gusenga. Ibintu byose bizabakoye kujya twahora tugira hariya dutangwe igikorwa cyo kuza kwiga mwaramenye ingene bigenda neza. Iyo umuntu atangwe igikorwa imbere mu gusenga byose bigenda neza. Rero bashyitsi ndashimiye cyane aba bakenyezi harimo n'urwaruka, ndetse ndabashimiye cyane ingene twabanye mu ishuri. Ni ukuri bambereye umugisha, nanjye ndababera nk'umubyeyi. Rero ni ukuri ndabashimiye, ndabatera intege ko twokura amaboko mu munsi, ndetse mugire urukundo. Namwe ubumenyi mwahawe ntimuze mu bwigungire ko, ndetse muze mu buhereze n'abandi kugira ngo turabe ingene abamama tworeka kuza turazera inze, tureka kuza turasegerereza kugira ngo bye bigende bigenda neza mu ngo zacu. Twavuga ati Imana ibahezagire mwese uko muri aha.
Dorine igira ubuntu nawe umunyeshuri yarajeje ibyigwa ati hejuru yo kuronswa ubumenyi mu bijyanye no kubarira ati twaranahigishirijwe ijambo ry'Imana, ariko kandi akavuga ko bagikeneye kubandanya abafashwa cyane cyane mu bikoresho.
Turanezerewe cyane kuri uno munsi, umunsi udasanzwe kuri twebwe. Turanezerewe umwe tutora umukono tubivuga. Twari tumaze amezi atandatu twiga, intambara zarabaye, ariko dushima Imana yadushoboje. Mu byubahiro byanyu mufashe dukomere Imana amashyi. Nk'uko mubona muno muryango Hana House Family ni umuryango mwiza, harimo ababyeyi twisanze mu muryango mwiza. Twarigishijwe gushona n'ibyo, ariko si ibyo gusa twahigishijwe, twarigishijwe n'ijambo ry'Imana. Rero dushimye Imana yabidushoboje. Hari benshi twatanguranye bitakunze yuko uno munsi turi kumwe. Twarabaye mu bihe by'imvura, imvura ikatunyaga ariko tukaza, izuba riraza ariko turaze, dushima Imana yabanye natwe. Rero twagomba dushimira bano babyeyi bacu badufashije, babona yuko natwe nk'abakobwa tubwira ikintu dushobora kumara mu miryango yacu. Imana yabashoboje kandi ikibashoboza n'ibindi biri imbere. Rero icyo narangiriza ko nibyo, ni umunsi wacu wo gutora seritifika, ariko hari byinshi tutararonka. Abenshi ni amamashini bafise, n'abayafise usanga ata bibanza byiza dufise byo gukoreramo, ariko twizera neza yuko nk'uko umwana yamakeneye umubyeyi, ubufasha bwanyu turacabukeneye. Rero nagomba shimire na mwarimu wacu yadufashe nk'abana biwe, yitanga atiziganya, nta munsi n'umwe twamukenera ngo tumubure. n'abanyeshuri twiganye twabanye neza amezi atandatu si make ariko dushima Imana yuko twabanye neza twisanze mu muryango wagutse hari n'abandi twasanze ariko igihe twamaze ngaha twabanye mu mahoro rero nagomanda amashimiye mwese mwaje kudushyigikira mwese mwitanze mwaheza ibyanya ariko muza kudufasha kubona umunsi w'umunezero
Aline shimira Imana umunyeshuri yajije ibyigwa nawe arashima
nagomba gushima kuko nkene mwabanye natwe mwakoze ibidasanzwe ndashimiye pasiteri wacu ndashimiye umwarimu wacu ndashimiye mwebwe mwese baje kudutekereza ndashimiye imitsina y'umwami wacu Yesu Kristo mwakoze ibikorwa bidasanzwe cyane ndabashimiye kukungenye mwitanze muri iki gikorwa mwakoze ndazi ko bitaba byoroshye gutambutsa iki gikorwa ariko imana yabanye namwe yabishoboza gushyikaho igikorwa gikoreka
rero ngo mu kiringo cy'amezi atandatu bari bamaze biga ngo hari tumwe n'utundi twagenda turabagora ariko ngo bakadutorera umuti
twize amezi atandatu twatangiye mu kwicumi na kabiri ibyo nuvuga byangoye nk'ibitambara nigira ko kuko twigira ku bitambara rero akenshi hari igihe byagorana kwiga naho ntibyangoye cyane kuko twarahabwa umwanya ukwiye wo kwiga
Ugomba kuronka certificate ugomba gucuja hehe cyo
gukora nibyo ntibizongorana cyane kuko ndafite imashini rero icyo novuga ikingoye cyane n'ikibanza cyo gukorera
rero abigeme n'abakenyezi badakunda kwigurura ubuhamya n'icyo
batera akamuno batera nuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora kuko mu iki gihe nta kwicara buri wese akagira icyo afashije mu muryango
mbega none ni kukibigisha abakenyezi n'abigeme gusa Devote shimira Imana muhuza bikorwa mu mugambi mukenyezi ihaguruka aratanga insiguro
duhitamo abakenyezi kubera ishyirahamwe ryacu Hana House Family rishigikiye ku mwana dufasha abakenyezi kwiga umwuga kugira ngo bashobore kwiteza imbere bashobore kuronka icyo bahereza umwana mu gihe baba bari mu ngo zabo turateye akamo abakenyezi batarumva ko bokwijukira kuja kwiga umwuga kugira ngo nabo bige umwuga bumva bashoboye uwariwe wose kugira ngo baronke icyo bashobora gusahiriza abashingantahe babo mu ngo zabo mu gihe abana hagize icyo basaba ababyeyi nabo bakaba bafise icyo batereye mu rugo kugira ngo abana bikunde babandanye bakora bafise amagara meza
imana yabwiye adamu ibyo tumuke kuri korera ukwiye gukora
They fell into sin.
Naho byashitse bakagwa mu cyaha.
The Lord did not even remove the mandate of work.
Mwibuke Imana ntiyaciye ibirukana ngo cyangwa se ibabuze kubandanya bakora.
God still told them that you have to work.
Imana
but it will be hard work.
Imana banje babwira ati muzobandanya mukora ariko ubu muzoruha cyane.
So what I want to say as I end is this.
Ikintu nashaka kubabwira imbere ko ndangiza.
First to the students.
Mwebwe banyeshuri munyumvise.
Thank God that you have come here and learned a skill.
Shimira Imana yuko ari umwuga wize.
Now, this skill that you have learned is not for sitting back at home.
So kugira ngo ujyamane muhira.
Our desire is that you be independent and get your own food.
Icyifuzo cyacu ni uko mushika ahantu mwibeshaho mwebwe nyine ubwanyu mutarinze kuzera inze cyane kurindira ko abantu babafasha.
So that when you graduate today,
rero uno munsi rero niba guhimpamya bushobozi.
Next time I come,
Igihe je nzogaruka ngaha mu gihugu cyane,
Pastor will be able to take me to a
show. Sosaba Pastor Bosco anzane aho mukorera nari ibikorwa byanjye.
Where you people are suing.
Aha muzo muri ko muradoda, muzo muri ko murashona.
Support my pastor.
Je naje gushigikira igikorwa cy'umugabo wanje.
He is the one who is working with the organization. Niwe supporting the work here.
Niwe akorana na kino gikorwa arafite ibikorwa ashigikira.
So it was a great privilege for me to come.
Rero kuri je byabayiteka kuza gushigikira umugabo wanje.
Alongside him.
Gushigikira umugabo wanje tukabana.